shine upon you and be gracious to you.
The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you.
he honore, he gloria, he hallelujah ki te atua, he maumarongo, he atapai, he manaaki ki runga I te matau te whenua, he hakaro pai, he hakaro kui, he hakaro roa ki ngā tangata katoa, no leila ki a tau ki a tātou katoa, te atapai o tō tātou ariki o iukalaiti, me te aroha o te atua, me te whipinga tahitanga ki te wairua tapu, ake, 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 ake. Amen.